nyithind Nyasaye moher, en Jumapil mar 15 higa mar Eklesia. Jumapil ni Kristus kaw tich mar luongo jootene 12. Koseluongogi to omiyogi teko mar golo jochiende, omiyogi teko mar chango jotuo, omiyogi teko mar lando wach kwe. Kosemiyogi teko to oorogi. Mane mwayude somo mar Evanjili. Koro gin gik moko adek. Mokwongo, oluongogi. Nyiso ni mondo wabed jo Kristus, Kristus okwongo luongo wa. Luong ni en gima duong' e ngima mar ja Kristus. He calls us. Oluongwa mondo wabed osiepene. Kaka noluongo jopuonjrene mondo obed osiepene. Oluongowa mondo onyiswa duong' mar Nyasaye. He has called us so that He may reveal God the Father to us. Waduto luongwa kokalo kuom sacrament mar baptism. Wayudo luong makende ma Kristo luongwa godo mondo wabed jolupne. Tok mana jolupne, oluongwa mondo wabed osiepene. It is an invitation to be His friends. Jesus Christ nonyiso jopuonjrene ni, ok une mano yera, to ane mana yero. Omiyo somo ni puonjowa kaka luong ma Christ luongwa godo en luong ma special. Oluongowa mondo wabed osiepene. Jesus biro nyiso jopuonjrene ni, ok anachak aluongu ni wasumbuni, taluongu ni osiepena. Omiyo luong mar Kristus en ni mondo wabed osiepene. Are you a friend of Christ? Bende in osiep Kristus? Kose luongo jopuonjrene to miyogi teko, nikech jopuonjrene gi osabedo osiepene. Omiyogi teko ni mar ogenogi. Omiyogi teko ni mar ong'eyo ni jogi gimoro amora mowacho negi gibiro timo. Son bende Jesus Christ miyowa teko no. Teko mar golo jochiende, teko mar kelo chang, teko mar golo jochiende en ranyisi ni Nyasaye sabiro machiegni kodwa. Gigo duto mamiyo wawuothe mudho koro watang' godo kendo wathegore godo. Teko mar golo jochiende en kwedo gigo ma ok owinjore gi luong, kaka ne wawinjo e lemo mar chako misa. Mi mondo jogo maluongre ni jo Kristus okwed gigo duto ma ok owinjore gi nyingno. Jesus Kristus osamiyowa teko wate. Teko ni ne ni lemo. In your prayers, you see the power that God has bestowed on you. Teko. Nukata ki lemo, to lembi nigi teko. Nikeche lemo mawatero kawan gi ye. E gimi wanyalo dhi mwalim nyaka jotuo mwater lemo. To kata mane miechwa, walemo ne nyithiwa, walemo ne joutewa. Mondo nyiswa teko ma Jesus Christ semiyowa. Dabe noko miyo wa teko ni, to kata mana lemo datiyo kwele? Walemo. Na miyo giteko. Kikichari, natumosa edo mich, kako winje somo mara ariyo. Ngat mosa edo mich mar chuny matakatifu. Okonego cha teko maen godo. Should never underrate the power of God in your life. Kiki chari. Kisebedo gi teko mar Kristus. Jesus nowacho ni, kata ka un gi yie matin marom gi koth karadali, tunyalo nyiso yadhne ni, pudri idhi pidri. Kiki cha lembi. Lembi no ni gite? Giteko. Ti wacho nwa ni, Jacobo biro wacho nwa ni, lemb ngat makare ni gite? So you must also be righteous. Because you are friends of Christ. Watema tek. Mundo bed jok makare. Jesus Christ kosa miyo jopunjere ne teko. Torogi. Ote ni endra nyisi ni Jesus Christus. Ogeno jopunjere ne. Ogeno jo ote ne. Egi mi orogi. Ngat migene minyalo oro. Kionge kiawa. Giwach miwacha. Ngat mo kigeno, kati yore, siki moko ote, nonya lokata? Atalo. But Jesus Christ, not the mo geno jupunjirene. He trusted them. Kata nya, nya temi geno, emi oro, ote mingeni, ote ni en ote mamuimu, nya temi ere, emi oro. Ntaki yore duka, ngeno buduko ni change, donge. Ngami geno. Ngata kidi wuoth mabor. Ikaw, iwe nyathi achiel, bed in charge. In mibiro timo shopping, in mibiro neno kaka jichieme otkae. Nikechi, igeno nyathino. Ingeni gik miwacho, na ubiro te? Ubiro timo. So mwanda Jesus orujo kwenjere ne, waneno ni ogeno gi. Ogeno gi. He trusted them. Because of the power he had bestowed on them. Apenjo, bendo geni, kata hot kunde mwadaki, bendo geno ru. Nyetenda, bendo geno, bendo nyalo ori. Bende ngato nyalo keto kata gimore lueti ni rit na godo. Eh? Rumoso ni kata gweno. Be uge ni gweno adier, kosi bwache no gwango chamo. Ninja keno, bende uge ni. Are you trusted? So, waneno ka Jesus Christus kose luongo jopuonjere negi. Tomiyo giteko, then oorogi. Oorogi mondo giland wach maber. Gichang jotuo. Gigol jochiende. Giland wach kwe. Nyithind Nyasaye. Mae ote ma Jesus Christ miyo waduto. To Jesus Christ. Osiemogi. Osiemo jo ote ni, kudhi, totang uru gigigo manyalo galo u. Message magitingo ni, wach magitingo ni, en wach polo. Ok en wach piny. En wach madhi kelo lokrok ne oganda. En wach madhi miyo dhano bedo thuolo. En wach madhimiyo ji bedo osiepe Nyasaye. Omiyo jo otegi nyaka tang' gi gigo madhi galogi. Nyisogi kik uting' gimoro kata kaka makati, kata ndede, kata pesa. Udhigo e mifukeu. So, magi gin gigo manyalo nenyalo galo gi e yo ka gidhi, kata ka gilando wach. Kar mondo giland wach, kar mondo giti tich, to koro magi ne gin gik madhi galo gi, dhi kao pach gi. Nyalo miyo wigi wil gi ote mar Kristus. Makati, ndede, pesa. Ngima wa masani, iorwa pile ka pile. To kar mondo wachop ote. Kar mondo wadag gi mamowinjore gi luongwa. To nitie gigo magalowa. Ber mar piny. Mane makati. Wadich. Wamanyo makati. Wamanyo mogo. Mawawil gi luongo kaka jo Kristus. Tije mwatimo. Chakro kinya kodhiambo. Nyalo galo wa. Makata tich mar lando wach. Tich mar dago ngima. Mar Kristus ni tamwa. Simo. Usabedo achiel kuom gigo magalo dhano. Nido ka ikao odiochieng' in mane simo, kata rosari nyalo tami tero. Wi nyalo wil kata gi dhi e duol. Wi nyalo wil gi limo jatuo. Nyithindo, TV, wada neno katun. Wada neno mpira. Sach rosari ochopo. Gigi gin gik magalowa. Mage ma Jesus Christus nyiso jo otene ni tang' uru gi gigo manyalo galou. To nyiso ni kik giting' gigo. Osiepe. The friends. Osiepe maricho. Kod gik mopogore opogore. Koro anondre ni ang'o magalowa. Pare ji dhi e duol, it ibet e dhot. Ji dhi lemo, ibet e dhot. Igalori. Jesus Christ dwaro ni koseluongowa momiyowa teko, we must be on the move. Kik wabed piny gi luongwa. Kik wabed piny gi ote moorowa godo. Kik wakao ote mar Kristus ni wasoyo fuko to koro walinga linga. Nyaka watang' kod gigo manyalo galo wa iyewa. Galo wa ngima wa mar lemo. Galo wa ngima mariruo kod jowetewa. Mane ma Jesus Kristus nyiso jopuonjrene. To nyiso gin instead. Wuothuru mayot. Travel light. Kikuting' gik mang'eny go. Wereuru gik manyalo galou. Travel light. Waluo Kristus. To kar mondo wating're mayot, to wating're mapek. Kristus seluongowa, osemiyo wateko. But wating're mapek. Wating'o sigu, to waluo Kristus. Wating'a chae, wating'a kwede. Wariwo nyaka yiewa kod timbe mag piny. Kendo morowa. Moko madho nyaka manyasi. Travel light! Ng'is jabathi ni travel light.
Travel light.
Wuoth mayot.
Wuoth mayot.
Mano iluongo kendo mane ote ma Jesus Christus miyowa kawuono. Koro Jesus Christus oiko nyaka jo ote ne ni e ngimagi, e tijegi, e ote no ok ji duto biro rwakogi. So he prepares them for rejection, that they will be rejected, they will not be welcomed in other places. To ong'iso ni mano kik buoggi, nyaka gibed gi chir, kik gisungre, gibed gi bolruok, gibed gi wich yot. Kamorwakgie, they must show simplicity. Kamorwakgie, nyaka giland mana wach kwe. Kamorwakgie no, nyaka gibedie. Main luong ne wan jo Kristus, ni nyaka obed jogo mar rwako Kristus. Kech kwa rwako wach Nyasaye, twach Nyasaye no dak e chunywa. Ka warwako jo ote, jotich Nyasaye, irwako japuonj din obiro limu we duol, irwako japuonj din obiro kata mana e odi mondo go kodu mbaka mar lemo, irwako jadolo, irwako achiel kuom jo Kristus weteni, kech waduto wan jo ote, to warwako mana Kristus. To ka wadagi rwako gi, to Jesus Christus wacho ni kata mana buch tiende wa bende wateng. Just imagine ni gini timre odi. Nkoro Nyasaye ubire odi, ulimi kokalo kuom joote ne, to ni koro teng'o buch tiende. Omiyo Jesus Christus dwaro mondo wach lokruok mar chunje olandi. Conversion, tegro giricho, lokrok mar chuny mondo lande. Rwaneno gikone jopuonjre gi nodhi ma chango ji mang'eny, igolo jochiende. Be waneno nyaka sakramit mar wiro jotuo e somo ma kawuono ni, kendo ne giwiro ji matuo mathoth gi mo mi gichangogi. Yeah, sakramit mar wiro jotuo. Ne giwiro jotuo gi mo. Mae ma Jacobo biro paronwa, Jacobo 5:14. Ka nitiere jogo matuo e dieru, tuluong jodong eklesia mondo lemnegi. Ka jogo malemo nigi yie, to jatuo biro chango. Ilemonegi kendo iwiro gi mo matakatifu. Nyithinde Nyasaye, wan e jo ote masani, bate ngima wani ntiere nyaka kwede, ntiere pek mwaromo godo. Kaka Amos jaulo bende Amazia nyise ni dog thuru mondi kor wach kuno, wewa mos. Ma nyalo bede kindwa ngima wa. Amazia no nyalo bedo an kata in, ma ok orwako jo ote Nyasaye. Amazia no nyalo bedo an kata in, ma kinyiso ni gini rach. Ka olungo wa kata kilungo wa mondo walokre, to chunywa bedo modinore kendo wakwedo nyaka jotich Nyasaye. Wale mondo mi e misa ni luong molungwa godo kawuono ni ochop kare, ok ne jowetewa te ngima wa wawegi, mondo wabed osiepe Kristus.